angisoze ngiphinde
angisoze ngiphinde ngidlale ngomntu
yami ngumale malo
umale malo hamba nama fight
umale 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 malo
umale malo hamba nama fight
wakhala uzu
wakhala uzu
enazuma
ti fight andikole
angisoze ngiphinde
angisoze ngiphinde
angisoze
ngidlale ngomntomnya
wakhala uzu
wakhala uzu
enazuma
ti fight andikole
angisoze ngiphinde
angisoze ngiphinde ngidlale ngomntomnya
yena ngumale malo
umale malo hamba nama fight
ngumale malo
umale malo hamba nama fight
ngumale malo
umale malo hamba nama fight
ngumale malo
umale malo
yena
hamba nama fight
wakhalo sire
wakhalo sire
angisoze ngiphinde
angisoze ngiphinde ngiphinde ngidlale ngomntomnya
yena wakhalusire
wakhalusire wathi fighter ngikole
angisoze ngiphinde
angisoze ngiphinde ngiphinde ngidlale ngomntomnya
yena ngumale malo
umale malo hamba nama fight
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 wakhalusire
wakhalusire fight andikole
angisoze ngiphinde
angisoze ngiphinde ngiphinde ngidlale ngomntomnya
yena wakhalusire
wakhalusire wathi fight andikole
angisoze ngiphinde
angisoze ngiphinde
ngiphinde ngidlale
ngomntomnya
ngumale malo
umale malo
angisoze ngiphinde
angisoze ngiphinde
ngiphinde ngidlale
ngomntomnya
naye wakhalusire
wakhalusire
sire lwathi fighter
ngikole
angisoze ngiphinde
angisoze ngiphinde
ngiphinde ngidlale
ngomntomnya
yena ngumale malo
umale malo
umale malo
umale malo
malo
hamba nama
oya ngumale malo
umale malo
awelo
hamba nama
hosteza ngukumana yo
umale malo
malo
hamba nama
yena ngumale malo
umale malo